asukore mampo mensini no eye nhyehyeye sere beya bebi ananka adabafo di wo mo ka akojina na wo mo efa nipa wo ho no eye Joe Boy Terminal no e ben alaba no o ma ye nsakraye efise courts e de eye asotwin bi aba sere honom krampo na wo mo de aye lorry terminal eye Joe Boy Terminal no e ben alaba no mbe yi efiri honom na afi bebi pa asamre no anasa mensini na hyehye no wo mo ebetima ko no e na Municipal Chief Executive Awono Owo Eye Asukware Mampon Onimonyamfo Ali Du Sedu e kyerɛ sɛ Assembly na yɛ nhyehyɛ dada na mmerɛ bi atwa mu so no na driverfoɔ no kyerɛ sɛ nyaade a wɔ mo ɛbɛkɔ
Assembly ko na edi nya kɛseɛ ɛyɛ Joe Boy Station ntɔkwantɔkwa a ɛwɔ hɔ ne nsekan twitwa ne ade a ɛwɔ hɔ bibiri nti meyɛ madwen sɛ saa ade a yɛbɛyi yɛ nuanom a ɔmo no na yɛ de ɔmo aba aha asoase market terminal yi a me ne waba bɛgyina so abo apɔ wɔ ha yi sebe ya ibetumi asan asiesie honu bio ye wie a ombesa ko ho nipa ba kufo wan union so omo mpene omo no ehu ne se bia ibewie no ye de bema wo mo ye wo ho ne ti so omo kokot dawre ye ko ne ye ba be five appearances ena na no court no bua asem no se I'm satisfied that the municipal assembly is carrying out a public function but the defendant GPRT stands to be adversely affected. Consistent with the opinion expressed above, I shall grant the application and order the plaintiff GPRT to vacate the land within 5 weeks, that is on or before the 15th day of April 2018. Say to me no a free minsem court to say to say a do honum na nipanu ama na ye koye said your court kind or say the order may be enforced by the execution process. Ebasa no a enye obi nokumantwi
eno achi youth in some 12 for ne adrabafo ni bi so etwetwe nkomo ma omukire san hyehye ya mensene ne ye no omo efoa so pa
ye danya kopa si ye da honorable hallelujah si passengers nyina me di omo ba no mu si obi ase ah na station se wo honmo na de bia ye form ko bibia enye adwaye wo honmo toilet wo we the passenger bar security so on mu si ye kura drabafo ye ba enye bibida nti we de ye danya kopa si
aha ne dim pa obi o hia car se wo de betu kwa bia no oba ha obekɔ aman ho adweno obekɔ aba asomdwiem eha obi anto ne bibia enyira ntade eya asomdwie station ye bi no
I say there aha ye come security 24/7 nyina wo ha opɛ bibia obedwade o bibia obedwun so bibia obegya wonya nyina ni na bibia e fine wo ase on say e fomo ase ase kɔ nsuo to a bibia e fine I say e come